chimalanda chibwana chibwana chimalanda chibwana chibwana chimalanda chibwana chibwana chimalanda ungakhala pabwino oyimba pamaitana chibwana chibwana chimalanda ukakhala pantchito ulova umakodola chibwana chibwana chimalanda ukakhala pabanja umbeta umaitana chibwana chibwana chimalanda chibwana chibwana chimalanda chibwana chibwana chimalanda
Panicar. Ana amene ndiaga mpanikara.